one step to the left. Right, left, 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 right, left